mu ntumbero yisekeza twatanguje yukugwanya amabi afatiye ku gitsina y'iminsi 16 ishirahamwe Kavibe na Mouvement des femmes et des filles pour la paix et la sécurité batanguje guhera itariki 25 twararongekiye urwandiko umukuru w'igihugu tumubwira yuko ibintu by'amabi afatiye ku gitsina ari byo twita violence basée sur le genre vyabaye hakananira abahinga ko abantu birirwa baratotezwa turerekana ko amategeko mashasha y'itariki 2022 z'ukwicenda mu 2016 ari meza tomoye kandi afise akarusho afise nibintu byinshi biza bituma kugwanya yo mabi age bigenda neza ariko turerekana yuko naho iryo tegeko ririho gushira mu ngiro iryo tegeko rivuga ntibiheza ngo bikurikizwe nivyo tumusaba hanini ko vyoja mu ngiro twaranamweretse ko amasezerano twita protocole de Maputo y'itariki 25 z'ukwezi kwa 11 mu 2025 atomoye neza mu bintu byo kugwanya ayo mabafatiye ku gitsina kandi turerekana ko Burundi butayakenguje ico twita hatifye ariko naho bwo babwarayateye kigikumu tubusumusaba rero kubera ayo mategeko aza gusaba ko honga n'umugore n'umugabo umugore agatorana nk'uko umugabo nawe atorana ko nayo ayo masezerano yoheza akaja mu ngiro akakenguzwa akabara nka ratification rero mu bintu byinshi twaramusavye ibyo twakwita amarecommendation bavuga ati turabibasavye kuko tubasaba ko byogenda neza gushiraho nk'imigwi ije ya leta yokorana n'abandi mu ntumbero y'ukugwanya ayo mabi kugira ibyo gutorana itegeko ryaho rishobore kuvuka ribe kurondera ku bantu baba bararenganijwe canke abantu bahohotewe twita victime bo ruhigwa amafaranga yo gushigira bitware mu butungane bakaronka n'amafaranga yo kubavuza rero tukavuga tuti twisunza amasezerano mpuzamakungu Burundi bwateye ko igikumu ajanye n'ivyo kugwanya agateka kazi na muntu no mu bifatiye ku gitsina yuko yoheza akaja mu ngiro cane cane n'ivyo gutorana n'ibindi vyinshi rero twagiye turamusaba ko abantu baba baritwaye canke amatohoza yirabaye muri ivyo vyo kugwanya amabi afitiye ku gitsina yosubigwamwo ni menshi ntibujurijwe tukamusaba ahanini ko yosubigwamwo bikagenda neza nk'uko amasezerano bivuga tugasaba yuko ico twovuga ati umutima wo gukurikiza wosumba inyandiko zanditswe nayo ico twita l'esprit isumbe la lettre
muwamize ko umukuru w'igihugu yabese ndayishimiye azobatunganiriza ibyo mwasabye
twisunze amajambo akunda kuvuga yuko gira ubutungane busubire kugira ishusho yiza bwisubize ko mutamana twisunze ibyo avuga ko azokora nkankama kugira ibyo bintu bigende neza turizeye yuko ibyo twamusavye bizoja mu ngiro dufatiye ku majambo wenyine yama yivugira turavyizeye.